This is Waiz Empire, ladies and gentlemen.
Hunter yo.
Baba ni roge niweke kwenye chupa niweze zee.